diver?
A deep sea diver?
Yes.
Yep. Yep, that's true. And the weapon, something that would not typically be used as a murder weapon.
Frozen hot dog.
Frozen hot dog? Yes, it was. Yes, it was. Okay, let's review together the location of the murder.
Penguin
farm. The occupation.
Deep sea diver.
Deep sea diver. She remembers because she said it. And the weapon.
She doesn't love those.
Okay. So what's going to happen is we are going to have you ever played telephone, the game telephone?
Yes.
It's just like that, except all in gibberish, and we have to try to convey to each other what happened in this horrible, horrible scene. So on the count of three, can we yell, come back, moron? One, two, three.
Come back, moron!
Come on,
da 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 da
touch.